Kabeenya keenya tunu lola isa kana yoo bilisa na baale male.